Matanha Pro Hankon Uwamid.
Qof 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 q ma
ka soo jeedaan
isbeddelka ay waayeen. markaas waxaan ahaa iyada karaad iska adagoo uu seed aada hawada meeshaan ku raacay meesha ii wadan u raacay